Na ewu ọtụrụ ụtọ ga-esi aga. Andị ụtọ bụ oshi ga ọ jọsi gara ọrụ. Ndị Britain lụkọtara si na ha ga-apụ fọrọ iro arụ onye kwọsụ ha. Aba ha mere rifarendụ na ha ga-apụ. Ewu ụtọ ha pụọ. Ndị ewu ndị na-achị ha, David Cameron ha na ndị ọdịnihu Spain, ha enweta ego spọnsọ. Care people that they should remain in EU. Etinye, anụmanụ ha egosi na orizi mbụsa ga-atụ election a ga-eme rifarendụ. Because ihe ọbụla Chukwu dere n'ihe ọdụ ụgbọelu. Akwami gbara ala ahụ, orizi mbụsa ga-atụ election ha ga-eme ụlọ ha na-akwa. Ndị tụrụ na ha ga-akọ akarịa. Ndị nke mere ọ na-arịa ise ihe niile. Sunday. Ọwụ na dara ebe egwu ndị steeti na-ekpote oge eji adị some of us were in kandemi campaign for Trump. Because every Biafran so called inwuru a Biafran in campaign for Trump. Hello? Ụta ka ndị ọba ji mee dat one ka si onye mara amepete tụrụ anya. Hello? Then the last one ọ ga-eru n'azụ. A ga-eji aka ya ebe. Hello? So, biko ụmụnne m, ihe anyị na-eme were na anya spiritual eye ebe na-emezie na aka na akwa ihe mkpebi ọ na-eme. Ọwa mehe m sọpraịzi mkpọsa emere si dat go. Ma di esere m ebe ejibọ ọgụ onye ọbụla ọgụ n'ụlọ. Watch and see what is coming next. Just watch and see. Ana ihe afọ ime anyị bụ onye siri ike onye na-efe onye dezi onye kere anyị siri ike ebe a nke kaị so onye agụrụ ụjọ ọkwa maka Biafra before ọkọta enwetụ ihe onye agbụrụ nwaanyị mụrụ n'okpuru.